for yensa emma munyina akwa bebim emfa emre nyansapo dwumadi so ena ewie yi ya ka mo say asa atena sibie mu yasi nkonwa a chese enya asem ketwa ye bebo nkomo atwetwe nkomo koko asem nkomo na ene no no de akwa kodo no asante mantam wo no titiriwo ba ye wo enwuma wodo pia ne titiriwo opemso wonya efra pakan ana edwabo ase a ya na ye bo modern eto na edidi na chie na eboa sha hinie ni mu ekena ne ade na ade ba kwa mea musumfo busia panyu husu adio mea na mekre ha me ne se enwuma ni bi wono ma wote kra na unti nsemfo na ewo mu ni yie na wo hunie wo mu akwadwomfo na edi akire no no ye wono pe ede aka ama yen so yate e sumu asem ewo mu ni sei na nnum no kra bi ene sei e akwaside anwum be na wose yeto edidi opemso achi ayiyo bi anase yeja ohini bi kwanyam akwa akura no no anwum be na opemso etremu a yebete na abikura se kyen so ene sei ene eno nkomo ene nyansapo ye besane ne badwemba ama mene umienu a wo ye yahwefo ye nso enye bi ahwe nemu mu no wada roma ansane ye bekokra na yakohu ni ni ne betwe nkomo yi no subscribe like it, say, neje wadwen chile, efato, efama, na, enyema, intimi, enko, nkain, enfama. Meda wase, se waye siti ye, edi, amamye. Yenko, ene, ensu biyum, yensa aka, abrewa poma, oba ya anono, asante nguma, ye babe kinkano, na ye humbebia, ye bibiyo nguma numu, ni edi afa, ne, enhuwa bakwa semu, eni huwa amamre. A, abrewa, ye mwa kwa ba, ebe nyansa aposu. Abrewa, na umpo muti say.
Ankupo utumi. Na nanu madaro ene mompae bo ni da so tias
na refo eno no abrunguma egunsani na etikuma kodue e mare mvise na nsani abrewa ne hododo ne kakra e mo abi abetimi di aboa ye bia wo de wo de fanya nsapo so a wonsa abrewa nso ensa ebeka ye namba no ya na abrebia no egu screen ani se de emosi ehwe no nti wo de fa so a abrewa ensa beka ama nyina ya aboa sense wo se susu mu nkakra nkakra wo timi tenase e chema ye kopim se oyebesua amamre no ede akwa kowie na unu mse amamre nso ne wa mane ede ye nsie enwie da na se obetena se ache ede amaye abrewa poma na de wadaroma bo ayen kakra ye enwum aye tototo edidi di ahemfo na chire ni titiru opemso wo kodwa bo biase se ye akwaside ana se bimpa wo hini bi na akwa akura na yaso a wo hini enibere bi na aba na yaso a wo hini na wo kwa ase enwum ni bi wo nom a ye ntia ye ntimi ntinsi mfo ani ye na ye ntia ase na ye hunu kofare ba obetimi aboa ye amie tie sa anwum yi bi na wa kire bi nso ase e de amanya nia eno nene yato a chiwi nti wadaroma yato de amawo
se enibere ya ba oh se nana se oye wodi dwuma bi a wi a okobre man okobre man ufi ho a oba achempem baby a achemade no oba ho na okobre man no enu na ne dwuma ye nana de ba bre man fo na mo ayidi Oja kabu sabre neriu nana de ba brema fo na mwaidi Oja kabu sabre neriu
nana de ba brema fo na mwaidi
There's a way di na a brafu yi ti akraye mo na edomu edi ekire no wotu hu se sunsun bi aba
ana mema won kwansa wo kan twi bi mu du akraye mo abrafo ti akraye mu won mu yede no
wo mu ti akraye mu wo hun se na na ekure yi a wo ti apaka mu bi hun sa abrafo bi ti bi dimi ka no akoduru no hwa no akuri no atwa no no a wasan abade na na wo no
ti nyina nyum na ekoso
nyum na ekoso wo mu sa kasika yi wo no akuri no atwa no ho eno ne efre ne se o ti akraye mu
adaroma to aso e
ya brafo yi to akraye mu na baby so wo a ye wa yiri bia ba wo se tutu wa yiri bia ba wo te nkwanta ya mena poma wo nyi oje mo dwie o
ye
wa yiri bia ba wo se tutu wa yiri bia ba wo te nkwanta ya mena poma wo nyi je mo dwie o
ye Ye, why you need be a bow? Say to two, or you need be a bow at him, Quanta, when you're not my one, you, Jim, would you? Your man up my one, you, Jim, would you?
Tim Quanta, your man up my one.
wohini bia ba wo sei tutu woten kwanta ye manapema wonyi di bodwe
eni biri ba enye sika sem ahini enye sika sem wate ase
se bi eni bra ba ye kosse bi no fe na kom mapem
sika sem ko je bribe ne ya ye wose ye kokorese ye nsai ni twi afa nche debi debi sabre no kwanta no so na ye ba ntoma wa say Jim Quanta for now. All the same grinning before her queen, before her queen, before her queen. But to one near Billy, what to her? Woman, I feel quite ironic.
And no necessarium necessity to be.
Yea,
nese enu so ne anibra nwum ne bi no ye hu anibra ba wo ko ban mu eye braman ye enwum ne bi ayeto no no ena we nso ababa be ka ho a enu so kire anibra
se wo ba no ho se bibi a enye wadwene se wo discover to na gane
be chenim funu mu debi 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 debi
on de ne nibiri a ene a yi a pemo ne de be de bi bia
arefo ye se ye hu anibre anyehwe no ye nya nwum mienu a kyerɛ se e wo se wonso di bi etu tirimu daachi bia no bia no akwohia no baabi na aye asem bisa kora na wotumi ayia no na wo kɔ baabi afei ye hu no 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 ye nkɔ ani nkɔhwɛ e bia kɔse de bi anase edwabo bi na yaso a wo hene no nso no eno nso anwum no bi etesɛe na eno nso e bia se kyerɛ ene sɛe ye hu wo ye se wo hene bia ba o sei tutu o ten kwanta o ma na pema wonye je bodwe a kyerɛ sia me hu sɛ nya fe na asɛm a nibra ba no kɔhyɛ ne mfunu mu na ɔno kura de yɛnhyɛ ne mfunu mu sɛ yɛ nibra o sɛ yɛ ne gi o yɛnhyɛ ne mfunu mu na nani abrɛ a wɔ kɔko na wɔ kɔ yɛ ade bi ehia no 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 ɛne yɛ je bodwe ɛna ɔbɛgye ɛno no a wa kyerɛ sisi yɛ yɛ hu yi eji yɛ kɔrɛ ani gye nso aba akɔse de bi ana sɛ dwabo bi ase yɛ no nso no wɔne ne tia pakɛ ma ɛnum no bi ɛne sɛe na asɛ kyerɛ nso ɛne sɛe abrɛwa yɛn kɔe
bi ne sɛ wɔkum kyekyereku ne kyereku ampɔne ɔda wuro mu anaa wɔkum kyekyereku ne kyereku ampɔne ɔda wuro mu nana sɛ yɛ de foro aban sane aban gyam bibiro yɛ wuro ade foro aban sane aban sɔde o
abrɛwa sɛ si so nwum yi so biom
Welcome to Chiriquini, Chiriqui and Pong, a deurumum. Nana, welcome to Chiriquini, Chiriqui and Ponga deurumum. Nana say it for a by, Sania by. Then be here without a fraby, Sania by, so do you.
Nana, any moon, yatias, and echo a check a crib, binya, but tramay. Welcome to Chiriquini, Chiriqui and Pim deurumum.
So, why, I did not cry.
Welcome, woman,
for you, woman, in every one, tis every year, and every idiot. And they were in the air bottle. I need dear so, and I need you, could you? I need yaba.
If you are no conno, a mien san tihoni beam ye penya, but
Sabre de Nana, or full of buying sunny by. Or full of buying is sunny by. This Abre no, ye will a ya wa cock one, I say. Why are the Cassavia and Edra de be a war begin a little? Aha, ye won't so no. Well, come to the good to the cramp. She said, ye do room. Welcome to the good to the cramp on your do room. Nana, welcome to the good to the cramp on your do room. Nana say it for a by, sunny a by. We then be here without a for a by, sunny a by, so do you.
Hey! Welcome to Chiriku ni Chiriku ampem da rumu. Nana welcome to Chiriku ni Chiriku ampem da rumu.
Nana say it for a bay, sunny a bay. We can be bruised without a for a bay, sunny a bay, so do you.
I say for English, when you say interesting, I did not add your nicker. Now I am a pair, I chess, and ye as I'm catra cry. And then ye see you rumpa, ye young nomino. I said, what's your nom now? What's your now? What's our atlas ye? Say, Wakum and Nintinia Churchill one more mutimu bobbom so my yard the four woman no more con, any idea no one. Wokum womo, then I beat his head, then Chahin and Nomono. I won so soon, so I sent a man so on womo, by a man send beggy mojanum to twenty pansa, the quatcher then giant. One cry a kuno. I'm swanning my abbonufi yassi. Yayan a sodom. Any one more market carbro for momo, so the Asantesonia diano. Woku womo, what fro bind sunny bind. At your saint, or no any packet toa. Double as a son, one wono. Ya de bossa nyo no manu ntwa ti apakan mu a mu aye kokroku na ni timaye ne dede abre wa twasomaye ne ne de yesu ade papa
na wo bema na na e bema se eyi santi ni se afie kobiri ba afie kokobiri kuku odufo oba na wo bema na sey e bema dadu ye ye na na e bema o na na e bema dadu nye ne na wo be bema no o ye bema dada ti se wo ma bi no kura no ye kukudufo o di akukuduru na wo no ha wo bema na na e bema na na e bema efie ko bi e huhuru ye mu na na e bema na na sey e bema dadu ye o be madadu na ne be madadu
na se e ba se ne dia na mpinti ne da uta ne ntwene no e na che se e di ahim e kekese ani e no na ba sa no ti apaka me du ba bia otumi gina kakra na wasa kakra
ti bi wo ha no agira no ye minti mu owe na se na echire no na edwum no no oti e no obu oti obo ni tirinko wo say ye wonu anema wonu ofro pata wi esu na kura wonu anema wonu o say ye
wonu anema wonu
na na say sante hin be me wonu anema wonu o say ye
wonu anema wonu
Oh, so wo furo pata ewi esuma na eguso kura wo se ene man wo no kunti mi meye no che
wo se o furo pata ewi esuma e wo so nyina na o se ya ne man wo no o se ye wo no ane man wo no o se ye
pata ewi esuma
kura o no ane man wo no o
se ye o no ane man wo no
Abi wasa nyumu ye be mu ato di twa to no wasa chi mama ye o se ye wonu anema wonu wo furo pata resusu ma nyina wonu anema wonu o se ye wonu anema wonu e sa to biem na kire yi mu na ye mfa we nu nso nkonkugu
kire se o se ye wonu anema wonu wo furo pata resu ma kura wonu anema wonu se ye wonu anema wonu That's a boy, my boy, Dania, or no one am I, or no, say ye, or no one am I, or no. Santa Maria, that we Santa Hinan and a minor. Ain't he was yet to two of them swinging one of them, and he was there, we. Eh, yes, also deceived to no one. Ain't he, what's so what, Billy? A swimming patama. Wo wie kora wontimi magye na e man ne mfiri ne nsem ono ana man no e dane se bo e mebo soso dane a ono ana ne man no sanity
ere arefo na chese eno no anya hwemi nu mi nu yasua enwom a yeto edidi opemso echi nu no ebi ya arefo e da ni bredie ebi so e ye nigye e de a ye bo na afi wono ankasa e ma ne eye kokuru anya hwemi nu be se enum asenai de minu mi nu yasua ye hu emu so asekyre ene se ne ensem no esitie na yesa eno so aha e na ye de eno so ebesi ni ada abrewa poma ase se wonya ye ho abotre na wode ye fasa adisue yi mu obabo moden na wa subscribe de amame wo rem fi anase so re fi na wo nyeya obae de amame aya no like na wa share na wa jaye ya dwen kire so e de ato ase de amae nyansapo isane ne badwen ba meden ene abusua panyi owusu edu mi yedum besia no na ya to so ya mammo ene hwe yedamase